The good work time by D, baby.
Karibu sana kwenye chaneli yetu ya Singeli Zote TZ. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Utakuwa umetisha kinoma noma na kuwa mwanafamilia wa Singeli Zote TZ. Enjoy your day.
Singeli Zote TZ.